Kaze mwese mu kiganiro wiriwe main cyo kuri uyu munsi tugaruka ku ngingo nyamukuru zitatu. Chorale Notre Dame de la Paix ikorera mu gisagara cha Lewiston muri Maine mu buraruko bwa Amerika yahimbaje imyaka ibiri imaze yiswe izina. Imirwi y'Abarundi y'umupira w'amaguru yo mu bihugu vya Amerika hamwe na Canada nayo yatunganije inkino. Umuhanzi w'umurundi yazwi ku izina rya Kigingi Alfred Mugenzi nawe ku nshuro ya mbere ariko agendera Amerika. Nawe nyene muri kino kiganiro turaja kumwumva. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyamukuru mu nyemerere, tubanze twumvirize amakuru y'ingenzi yo ku isi muri no misi dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu Burundi. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD urabandanya igikorwa cyo gutoza amafaranga y'amatora yo mu mwaka uza w'2025. Umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Reveriano Ndikuriyo yari yatangaje mu rwandiko ko icyo gikorwa kigenewe abayoboke b'uwo mugambwe n'abakunzi bawo gusa, kandi ko cari kuba carangiye mu kwezi guheze itariki 29 z'ukwezi k'umunani. Yamara mu ntara zitandukanye nka Makamba, Cibitoke, Kirundo, Gitega, Rutana n'ahandi, abanyagihugu bose bakubitegwa gutanga ayo mafaranga bivanye na mikoro yabo. Harabatanga kuva ku 2000 n'ayarenga. Muri zo ntara ubu nta uja gusaba ijambo ku mutware ku isoko canke kuvuma amazi aterekanye ko yatanze iyo ntererano. Umukuru w'igihugu mu ndwi zibiri ziheze yari yabivugiye mu ntara ya Makamba. Ico bikoze Evariste Ndayishimiye wewe yari yavuze ko abanyagihugu boterera kugushaka kwabo atagahato.
Subire ndababwira yuko umurundi wese ashaka guterera amatora arabirekuriwe kandi arugururiwe. Ni muri yo ntumbero ubu uhazoterera umuntu wese kugushaka kwiwe. Ubu nta numwe tuzokata ku mushahara wiwe kiretse uwisabiye wenyine ati jewe shaka guterera ya A kandi akayizanira akayashyira aho byagenewe kuri konte ya banki.
Yamara abatavuga rumwe na leta bobo bariyamiriza ico gikorwa. Jean Bosco Gwigemera ni cegira curongoye urunani Seforo Arusha ruhurikiyemo cane cane abanyapolitike bahunze igihugu.
Ni kimenyetso cuko CNDD FDD iguma irangwa n'inyifato yuko nkuko igihugu coba kigizwe n'umugambwe umwe. Ni kimenyetso cy'intwaro y'agahotoro. Abayo mahera rero y'amatora y'ukuzogira y'ukuzokwiyamamaza bategezwa kuyatoza mu banywanyi b'umugambwe wabo CNDD FDD aho kubikwegeramwo abarundi bose, kuko umugambwe wose urafise ingene witunganya.
Mu Burundi nyene harayatangujwe rusansuma y'abanyagihugu n'ivy'ubutunzi. Abambere basasumwe n'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'icagira ciwe Prosper Bazombanza. Ari mu ntara ya Makamba, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abanyagihugu hamwe n'abakozi ba leta kwitabira ico gikorwa abihanikiriza ko batonyegeza ubutunzi bwabo.
Muri rusansuma rero bazobabaza utuntu muze muratuvuga twose. Abafungisiyoneri bazava bahisha ko bafise amazi atanu. Ni ukuyavuga yose no kuri paruwasi pa inkoko zihari tubivuga zose n'ingurube zihari. Tumenye itungo Burundi bufise tute tumenya ko ari umushinge. Tute tuvuga tuti mu 2024 niho twatanguye twayitumeze uku. Tute tumenya tuti ubu tuzomera gutya dushaka ryari. Ntagiye rero umuntu n'umwe azohisha kintu na kimwe, kandi ntagiye uzokwega kuko uzoba utwononeye.
Mu gihugu cy'u Rwanda, amasengero arenga 8,000 ni yamaze guhagarikwa akugagwa vy'agateganyo mu kiringo c'ukwezi kumwe. Mu gihugu cy'u Rwanda, urwego rw'igihugu rujejwe imiyoborere myiza rusigura ko amenshi muri yo akora adakurikije amategeko. Perezida w'ico gihugu Paul Kagame abona ko mu masengero menshi hari ico yita akajagari.
Ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi, ahubwo sinabishaka nabusa. Ibintu by'akajagari ahariho hose noneho niyo byabiri mu madini ntabyo nshaka. Ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi. Amakanisa ibihumbi ni iki? Mwarwaye iki koko? Warangiza erega abantu bakishyura bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Mu kuvuga rero abantu bavugishije ukuri, ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure naduke abantu bafite bibonera umutungo wabo.
Muri cyo gihugu nyene ibanki nkuru yarahinduye note zibiri nkuru z'igihugu y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitanu. Ibanki nkuru y'u Rwanda irahumuriza abanyarwanda n'abandi bose bakoresha ayo mafaranga ko ifaranga ry'u Rwanda ritataye agaciro, ahubwo ko ari ugukingira ubutunzi ndetse n'izo noti, kandi ko nizahahora zizobandanya zikoreshwa. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, inkuru ivugwa cyane n'imigomoko yabaye ku munsi wa mbere mu ibohero rikuru rya Makala. Icegera c'umushikiranganji wa mbere akaba n'umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu yatangaje ko ari abanyororo bashatse gutoroka ariko bikanka. Yavuze ko abantu barenga ijana na mirongo ibiri basize ubuzima, yizeza ko amatohoza yatanguye.
Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève.
Twamenye ko abantu basize ubuzima ari abafungwa 129, harimo 204 barashwe, abandi baguye mu misunikano, harimo n'abagore bahavuye bafatwa ku nguvu muri zo ntureka. Abagera kuri 59 barakomerekeye, bakaba bari mu bitaro bariko baravugwa. Amazu n'ibiro bitari bike byaraturiwe. Turababajwe n'abasize ubuzima, turahurije imiryango yabuze, ariko turashima ko agahengwe kabonetse. Amatohoza yaratanguye kugira ngo ababigizemo uruhara babihanigwe. Twokwibutsa ko n'abashatse gutoroka bitabakundiye kuko inzego z'umutekano zari zarikanuye. Muyavuga ku isi, kuri uyu wa gatatu hatanguye inama igira icenda i Pekin mu gihugu c'Ubushinwa, ikazorangira ku itariki 9 z'uku kwezi nyene, ihuza abakuru b'ibihugu vya Afrika hamwe n'Ubushinwa. Ubushinwa bwiteze ko buzoronka ibihugu vya Afrika byinshi bigiriranye imigenderanire kumbure bikareka yindi migabane nk'Uburaya, Amerika canke Uburusiya. Kurundi ruhande ariko hari abahinga babona ko Afrika yabaye nk'inyama iri ku isahani ibihugu vya Rutura biriko birikatira ko kuko ari wasigaye ubutunzi kama butaracukugwa bwaba ubutare canke igitoro. Gutyo bagasaba abakuru b'ibihugu vya Afrika bitavye iyo nama kuwagabira bagashira imbere inyungu z'abanyagihugu. Mu bakuru b'ibihugu bamaze gushikayo imbere y'inama ndetse bakakigwa na mugenzi wabo w'Ubushinwa, harimwo uw'u Burundi, wa Congo, wa Afrika y'Epfo, Mali, Togo, Gabon, Congo Brazzaville, Nigeria na Djibouti. Ahasanzwe hari abasirikare b'Ubushinwa. Abahinga bavuga ko Ubushinwa burondera inzahabu, kuivre, diama n'ubundi butare bw'agaciro nka terroir mu Burundi.
Twabwiye ko Hall Notre Dame de la Paix ikorera mu gisagara cya Lewiston muri Maine mu buraruko bwa Amerika, kwa 18 ukwezi k'umunani guheze yahimbaje imyaka ibiri irumanye yiswe izina. Inkuka ya misa y'uwo munsi yitabiriwe n'abantu benshi bo mu bisagara bya Maine eka no mu tundi turere twa Amerika. Mugenzi wacu Ernest Ndayisaba ho muri Amujamba Afrika yaganiriye na Alain Gustave Bakundukize, umukristu w'umurundi asanzwe aba mu gisagara cha Portland.
Igikorwa cyo gusenga ni igikorwa Imana yaduhaye twese abantu basanzwe baba kuri inosi, kugira kuko nihagira ko dutaha ahasi wacu, murazi yuko umuntu aravuka agakura hanyuma akitaba Imana. Iyo witavye Imana rero simvuze yuko gusenga ari byo bizobazwa, mugabo na vyone biri muzobazwa ati none uri ku isi wakoze iki. Ivyo biri mu bintu rero tuvuga tuti tugende dukoze devoir yacu, abadukomoka ko canke abatwumviriza canke abatubona bazovuge bati uye muntu yashengeye ubukama.
Korari mwayibonye ngene yasenze ningene baririmbye n'abana batamba muvuga kwiki?
No vuga cane cane yuko bari basugwetse cane nabantu bo mu mico itandukanye, ariko cabaye ikintu kitwereka yuko Abanyafrika, Abanyamerika n'abandi bantu batandukanye dushobora gusenga tugahurira hamwe mu guhimbaza Uhoraho.
Emwe kuri mwe n'abana b'abazungu bazi gutamba
cane gose, nabonye abazungu bazi gutamba byanteye n'ikibazo kuko abazungu ko ndabamenyere ntibakunze gukurikira umudiho muri Afrika, ariko nabonye batamba cyane. Ureke n'abajya abana mwabonye mu isengero hagati hari abahagurutse baratamba, byantangaje rwose, bimbwira yuko hariho une inspiration divine mwiyi communauté n'umwirya kohara.
Dansi nashimira Imana asanzwe waserukira akanakurikirana ibikorwa byo gufasha no kwakira abakirisu bashasha kuri paruwasi ya Basilika ya Beranda Paul na Peter. atubwira urugendo korale yaciyemo
hariho ubugeni bwateguwe bari mu Burundi muri community yabankamurire Western Rafts ubugeni bwaba mu 2017 ico gihe rero yari yifuza ko imisa yabo barafite mu padre yabasa misa mu gifaransa ariko haraziciyumvira ati tujanwe tuzobaririmbire mu burabo muri uwo mugwi w'abarundi kazi bari basanzwe babangana n'abanyarwanda bari abantu bakunda gusenga kandi bumva ko bojanwe bakaririmba mwene twabitanguye rero twaraja hamwe tukagerageza gukora programa y'indirimbo nta n'impapuro twari dufise ezate kuri indirimbo tuzoririmba kuri ubwo bugeni izo ndirimbo rero twazirondera kuri YouTube kazumviriza hamuka yandi kuri kurumviriza kuri YouTube hama tukaririmba ivy'amajwi ngiyambere cyakwe cyaso cyaka ntazi twari tutse umwe wese yumva yo rimba cyambere yavuga yo tutse twatava ko cyambere uvuga urimba hasi arafatira n'icya kabiri nta muntu twadise mu metre doshanguri n'icyambere cyakwe cyaso cyaka ariko tugiye hamwe tukaririmba n'ukuri byarahimba bayi biracyo hacane tumaze kurimbira ubwo bugeni bwa mbere twarate maze bisutegura ubwo bugeni buhetse niyo korale yari hejeje tukata tutaha hanyuma arasa hazo bundi bugeni basa turatora nakwakunda turasubira gukora repetition turondera tandirimbo tindi turaja kuri YouTube turondera hirya no hino mu Burundi baturungira indirimbo turategura iyo mariage turayiririmba biracyoha duhejeje nayo korale yari hagatu umusinyene tukata tudamwikonje kandi hama harasubira hazo bundi bugeni abonyere turagira uko nyene namenyere turategura hama turakoma namashi turajegeza birende turaririmba biracyoha mugabo ubwo bugeni buhetse na korale birahagatu tukata tutaha ariko haraje ubundi bugeni rero ico gihe rero yari gihe nari imperuka kugenwa muri ayo mabanga y'uguserukira abakiriso abanyafrika rero mu byo nari navuze kuva bampaye ubwo butumwa bwo kubaserukira navuga nti jewe ndifuza ko tuzohora turonka tuzoronka imisa yacu y'ikirundi mvuga y'ikirundi kubera nubwo tuvuga tuti y'ikomeserukira n'abanyafrika tugiye kuraba abantu benshi tuvuga ko bitanga cyane bakunda kuza mu misa y'abanyafrika ngira ngo abarenga 90% n'abarundi n'abanyarwanda
muri karake
ego trafisemo naba kongomani trafisemo aba angola trafise nabandi bo muri Kamerune ariko numwe umwe abari benshi cyane n'abanyarwanda rero n'abarundi rero iyo mariage hariyo mu padiri Angelo w'umunyarwanda yaje kubasomera iyo misa naho nyine twagiye turategura korale turabaririmbira iyo misa uwo padiri Angelo yasanzwe ari umunyeshuri ka Boston cyaje gusoma iyo misa ndamwikira ndamubaza none ko numva ba Boston nk'ubu twosaba ko wuzuraza kutugirira imisa nimwe buri nkarimo mu kwezi ivyo bintu ngo bishobora aravuga ati cyane ugera kete gusa numva cyo gihara kiri mushasha maze kuvuga ati jeho nta kibazo nabikora none nakenegera padiri mukuru ino paruwasi ariwe Father Den ndabimusaba ndamushyiza ico cyumviro twifuza ko hari uti hari mu padiri narose umunyeshuri muri Boston yavugura ururimi rw'iwacu yemeye ko ashaka kuzaza rimwe mu kwezi akadufasha imisa ahamara hamatsanchambira ibyo ibisabwa ibihari impimpa provisabwa utuza kugira ngo aronke uruhusha iza kuronka uruhusha rwo mu paruwase arimo ino paruwase yavuyemo hama bakandikira diocese rino rero musenyera amaze kuvyemera agacara umukirikete muri no paruwase yacu hanyuma agashora gukora ubwo butumwa iyo process rero ateba gato kubera bisaba bica mu
mwe umunajejwe community y'abanyafrika muri ya Western muri paruwase ni mama nsike cyane n'impa ni musenyera ni pati yafashije pati mukuru
padiri mukuru icyo yafashije yambwiye ingene bigenda ibikenewe amaze kumbwira ibikenewe rero nanje naciye mbwira umpadiri au Angelo yemeye kuzoza avugane n'umuserukira muri community yabo kugira ngo yandikire ikete musenyeri wino musenyeri amaze kubona icyo kete amwahaye uruhusha na cyane kya paruwasi yo ngaha iyo paruwasi nka yandikiwe rero naje wace bankopyo email turabona ko bamuhaye uruhusha bamaze kurumuha rero hari hasiga hiwacu kumenya ingene tuzogenda je wico nakora iri gusaba uruhusha nkababwira cyari twifuza ko iyo misa iba hanyuma twebe tukiyorganize nyine misa igenda rero tumaze kubona ko tuzatronka imisa hegeruye hama twaje tuvuga tuti reka rero ikorale yacu igira amategeko ntituze turahura gusa ariko habaye ubugeni ntituze turahura gusa ariko hatsiba imisa ariko ubu umugwi nyene wamuhura dutegure haba dufite inzira zitabifite kugira ngo ubu butumwa bwacu kubera rero tuzi ko umwanya wo ngahugora n'ubuzima bwose bwo ngaha tuca turagerageza kuraha umwanya worohereza benshi tuca duhurira ko kubera abantu benshi tuzaza dusenga imisa saa yine na sukuri bazilika turavuga tuti imisa kuri bazilika saa sita ibihetse reka twiyo saa yine tuyirenze kuko n'ubundi ari igihe tumara uwo mwanya turaganira hanze tutaragenda tukagerageza ati kuva saa sita gushika saa yine kuri iyo saa tuyihe kabe kanya gato umugabo kabe kagumeho twame dutegura turirimba misi yose dutegura rero icyo gutegura misi yose rero byateye bidufasha ko imisa iba tutumva tuba tumeze neza nta sese ngo ndiye muri zirandiko tuba tuzifise tuba twateguye kurari bihari mu nyuma avuga ati reka rero yikora ariko tugo turakomera turondere n'izina tukacanwe turiyumvira abatandukanye iri zina ryakora Notre Dame de la Paix umva rirahimbaye umwamikazi wa mahoro tumaze kugira turaraba igihe rero bahimbaza umugabekazi wa mahoro dusanga abari muri juillet 9 itariki 9 niho rero twaje tuvuga tuti niho tuzatsatsakira anniversaire ya korari uyu mwaka rero kuyanvesere ya kabiri ntivyakunze ko tubigira mu kwezi kwindwi kubera vyahuriranye turiko turahindura umupadiri ubu papuye padiri Bosco yakikwe na Felix ama Felix yamaze kugenda padiri Dominique yamusubiriye mu kwezi kwindwi yarasubiye ubundi butumwa ntivyakunze ko atagutugirira imisa rero mu kwezi kwindwi nta misa yabaye y'abanyafrika turatufatika turi tubigira mu kumunani amaze kuza rero kuva kuri padiri Bosco niho twaje dukora trace calendrier yo buru umunsi wa mungu wa gatatu w'ukwezi niho twamadusa imisa y'ikirundi ubu rero birazwi no kuri calendrier y'ababiriko ntiturinda kuvuga ngo urumva ngo turabe ngo ko naka canke nakadahari ari abantu bakora ubutumwa batari bake ku buryo imisa misi yose ubu wa mungu wa gatatu w'ukwezi isaha yindwa ariko amabi imisa
narabonye abana batamba batonya harimo n'abazungu izima bigeze ko gute ntekuro ko mubigira
aho nkacewe nihereye ko ndu mwana muto naratambira imana mu isengero rero narifuza ko nanje aho iyo nzira nagenda camo abana bo yica mu tumaze ko mwimise kirundi rahageze umunsi mukuru hariho umwe mu bantu muri korale yarazanye ico ciyumviro aravuga ati be nkubu nta kuntu twotegura abana bagatamba ati reka twibukanye twatumwe twatambakira tutwigisha abana rero icya mbere twatambye ari ku ipasika abana baratambye ku ipasika herutse
Urukino hagati ya intamba Maine muri Amerika na intamba Ottawa muri Canada rwabaye kuwa gatandatu igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani 2024 bamwe mu barorerezi nka Audrey Mugisha babona ko ari uburyo bwiza bwo gukomeza ubucuti n'indero mu rwaruka
ikindi gikorwa kiryoshye kandi cyiza mu buryo bwo kubaka ubucuti igenderanire kikintu cy'intamba cyane cyane nk'abantu baba bavuye mu gihugu cy'u Burundi bakaza muri aya mahanga bakabandanya ibintu by'inkino ariko iki ni kimwe kibaye aho bamwe bava mu gihugu kindi baje muri kino gihugu kugira duhuzwe n'umupira kuko umupira ni ikintu kimwe gihuza cyane ari ikintu gihuza abantu benshi batandukanye bava mu mico itandukanye rero iki rero tugisubiye kugihurira ko twese cya mbere twitwa ryazina intamba izina ryahoze izina riranga umupira userukira gihugu u Burundi
urukino rw'umupira w'amaguru rwofasha iki muri uwo muco uko abarundi baho
aba bakiri bato rero arico arashaka ngo mvuga mpagaze ko sinzi ko mubona yuko bafise byinshi basamaza hari byinshi basamaza by'iki gihe birimo ngurukanabumenyi nubwo muri izo ngurukanabumenyi harimo byinshi byo gukiza ariko harimo na byinshi bisamaza niyo bashoboye kuza bagakina n'abakuru babo sinzi ko bashoboye kubona harimo n'imiyabaga ikiri mito hari icyo babigira ko kandi nabo bikabarinda kuba muri za ngeso zindi mbi gusumba ahubwo bakaza gukunda uyu mupira iyo mupira bakabana n'abakuru babo bakababonera ko disipline kubahana n'ikintu numva cy'agaciro cy'agaciro rwose ahubwo kominota yari ikwiriye gushyigikira rwose ejo urabona turashyize nk'iyo abamakirebe ya basiketi hari iza futuboro ejo cyangwa ejo bundi ahubwo hakabaho umunsi ugura n'abo bana nyine bakabibamo bakumva yuko inkino ni kimwe gifasha mu magara ariko tutibagiye nuko gifasha mu kumenyana n'abantu benshi batandukanye no kugira icyo ubigiye ko cyane cyane kuko inkino zose zishyira imbere disipurine ya ta disipurine ni inkino kizi gukundira rero nk'urwaruka ubwo ntuhamagara urwaruka rwishyirwa ko ariho rwishyikira umupira ariko uyu munsi rwa rwarabiteye umugongo ariho rwishyirwa rwashinye basikete rwa rwarabiteye umugongo kubera iki kubera bya bintu byinshi bitandukanye byo gusamaza bihari ariko iyo abantu bahuye burya hari aho bashika mu kwiyumvanamo umupira ni kimwe kimwe mu biduhuza ariko n'uyu mupira uri no mu bintu bishobora gutuma ejo numvise ati ku rugo kwa ndaka bagize ikibazo kanaka birakeneye kuhajamo ubufasha umva umuntu mumaze guhura biroroha no kugwa ubufasha usaba intoke usaba urumva numva yuko rwaruka urubyitabire rwaruka ari rubyitabire kuko bigwiza ubuntu Imana iguha ubuntu ubuntu ukaguha abantu abantu bakaguha ibintu ibintu bikakugira umuntu ukanumva gusa n'uvuga
Arubere Rwabira numenyereza w'intamba main asaba ababyeyi bazi ko bafite abana bakunda kandi onafite impano zo gukina umupira w'amaguru kumwegera kuko ashobora gutanga ubumenyi ugoshikana kure umwana akina umupira w'amaguru.
Ujindo muri America cyangwa muri Canada cyangwa muri Europe ukaba uri umujene ufite talent ufite talent kuvuga yuko uri urete uri yategure mu bintu. Ni ibintu biri cyiza kuko yuko kubera ubwindo ufise opportunity iyo opportunity kuvuga yuko natwe twakinye avant izo opportunity ntabwo twazironse ufise umupira nyine izo opportunity zirahari niyo mpamvu nace ndakubwira nimo importance uza umupira kubera ngo kuguruka ucurabona ama scholarship ku mashuri ugasanga nyine ufasha ubuzima mu muryango wawe kuko twasanze yuko ino ufise talent kuvuga yuko abantu bose barakurondera ukaba nk'umutreja ukaba ari na diama kuko abantu bose baba bakurondera nyine ugasanga nyine n'umuryango wawufashije
wewe urumva uri umutoza hama football burya tusabeshe ni ukuguru canke n'umutwe ni nyifa
oh byose ni byiza baba byose ni urabaza ibyo byose bikenewe ni umutwe ukuguru utabonye umutwe hanyuma ukazana ukuguru hanyuma na community
ku banyafrika bafite impano y'umupira w'amaguru muri America na Canada ubutumwa
yego ubutumwa bwa je yaga muri America no muri Canada nagomba nyine kubaha message ku bavyeyi mbonye yuko ufise umwana wawe afise talent cyangwa adafise talent ngo akunde umupira kandi ari umwana kandi akunda siporo please ndabasabye nimundondere njye ndihute njye nzabafasha abana banyu kugenda nyine burya kujya bijya nivo akeneye kuba muri siporo ukinga kubunda nyine specific mba muri football please ndahondera ahantu hose uzasanga hamwe nagenda muri me abantu benshi barazaga zahantu umwana wawe ngeza gufasha iyi mesaje siyo muri mere gusa cyangwa muri America gusa ndabona muri Canada please uze bundode ihote ngeza zafasha abana bawe
hama kubana nabo abana bafite izo mpano cyangwa bafite abagenzi bafite izo mpano za football batakuzi batazi na intamba batazi ko ari ngaho ari umutoza abibimenyere afite ubumenyi muri byo bigende gute bakumenye gute bakuronderehe
okay so niyo mpamvu navuze abana bicarigora kuko abaparabyo badote uzi yuko bashobora kugira atari kuko uzabana ubu bafite ama social media bagira ama website bashaka kuraba sinzi ubwabo bwabuje nubye ubutumwa bwanjye nikwiye kubapara hanyuma bapara bashobora kuvugana n'abana biragoranye nyine kubona umwana ngo aje kurondera umukoca atazaza kumugura atari umupara ariko kuba ari umupara umupara ashobora kumubwira bayoke ubonye umwana wanjye afise akazoza umupira bwabonye barazu site yanjye ni www.mainsoccerdevelopment.com
okay
aho nibazoca abandonera aho ngaho nyine kandi bazasanga bazoca babona n'amaprogramme zose ibyo dukora ibyo tugira
kwazoza k'umupira w'amaguru muri main muri America ukabona gute mu majambo makenya ukatubwira
uje nibona ubona ko America ubu ari burashiramo ingufu nyinshi mu bintu by'umupira muri nivo ya soka barimo barashyiramo ingufu nyinshi amasapoti nyinshi ko bashaka kuraba ukuntu nyine football cyangwa soka ishobora kurenga nyine ya nivo nk'ayo muri Europe niyo mpamvu ubu bashyiramo imbaraga nyinshi sana kuraba ukuntu bashobora kugira football ikomeye ihangayire muri America
so dushobora ugasanga ushobora kumaza gute usanga cyane kuri ama state ubugu batwara ama sponsor abagabo ahantu hose bakabarondera ama sponsor yo kuvuga yuko tubandanye umupira turagira abakinnyi
ngo twababwiye muri kino kiganiro umuhanzi w'umurundi w'umunyarwenya azwi ku izina rya Kigingi Alfred Mugenzi ku nshuro ya mbere yagendeye Amerika akaba yatanguriye mu gisagara cya Portland muri Maine kwa gatandatu igenekerezo rya 31 ukwezi guheze yaganiriye na Amjambo Africa atubwira uko yiyumva n'ingene ashima uko yakiriwe n'abarundi
jewe maze gukorera muri itumwe maze gukorera muri gisagara ndashikiyemo cyo nacho ni cha Portland aho nakoze igitera mu itariki 31 hanyuma kandi cyagenze neza hanyuma rero nkaba ndindiriwe muri Arizona Phoenix aho naho nzokora kuri umunsi wa gatandatu itariki 7 hanyuma cyo tubandanya n'ibindi bitaramo bizogenda bikurikira tama muri Washington hamwe na Dallas go rero ni gurutonde gw'ibiteramo ofise amacenso biri butumbura
egome Kigingi umuntu yokwibaza ati niba ntihenze sinibaza ko hari uwundi munyarwenya numwe wo mu Burundi yari bwatumirwe nkuko umaze gutumirwa habi buraya America na Canada nkuko nanda bivuze twovuga tuti impamvu ni yihe wibaza ko impamvu ari yihe kubona agezaho haba twarabonye baririnzi n'ivyo bashobora kugenda mugabo nibaza kuri umunyarwenya wa mbere w'umurundi ashoboye gutumirwa kuri urwo rwego wo twovuga ko impamvu ari iyi
nibaza yuko nibintu dukora nibaza ko ari ibintu dukora petetre baba bitandukanye n'ibyo je baririnzi canke iki hanyuma ugasanga birakunzwe n'abantu batandukanye benshi abemera ibi nabemera biriya imyaka itandukanye yego ko dusanzwe tuvuga iby'ubuzima bw'abarundi n'imyaka ikaba atari mike abantu badukurikirana ku YouTube urumva ramutse bicamwo kenshi urabizi ibintu byiza impapuro z'impusha zo kwiyunguruza mu bindi bihugu iyo biki bikwerenga n'ahandi biroroha rero urabona ko n'umurindi rero kuva ntango kugenda mu bya buraya bigakunda nabandi benshi barafite iyo nyota ko ni imyaka 12 ndiko ndabikora benshi bari bamye babirondera ugasanga ntibikunze bivanye navyo n'ivyo byo kubura visa hanyuma rero bakagira tubu rero ko bikunda byakunze reka natwe dutante ku mpande zose niko rero umva bamugongereza nkaza muri Amerika naheruka muri Canada ubwo vya buraya n'ibindi bitandukanye rero nibaza je ko ari ibyo hama nta kindi nokwibaza coba yego ni Imana igafasha ni Imana igafasha ko turayizera turayisenga agakora ibintu abikunda murakiye akamenya nica abantu bakunda nica abantu bakunda ko ni ikintu gikomeye kumenya ica abantu bakunda kugira ukumenya icubaha yego hanyuma Imana igafasha nayo preme gatanga ico gikundiro nta buhinga personnel macanga na habini nibaza jewe nibyo
ugeze mu mahanga ukabona urugwiro ukabona igishika barundi bakwakira nabo mu ngero zose no vuga biguhihe shusho ga Kigingi
bimishusho nziza cyane ndabora ku gihugu cacu Burundi uko dufise ingufu dufise gukundana nubwo bitaba byoroshye je bimicizere ku gihugu cacu yuko kizogera ahantu urabye abantu kumwe ne baje hamwe bwoko bwose imici itandukanye intara zose ukabona baritabiriye igiteramo jewe rero nandi ngira nti ese ibiye byoba n'ukuri bikava ku mutima hanyuma tugakorera igihugu dukuyeho ibutandukane usanga dushira imbere kandi taco bya binamaze
ndakuzi kuri sevugizo wize nyuma yanje hama wagize tesi usanzwe uva mu gisagara cha Bujumbura muri quartier yizwi cyane mutangaso yide twovuga kera yavugwa nka VIP cyane ingiri mu quartier yambere ashobora kuba yabaye Monica burimbo zishika imbere y'amazu kera hagiye bavuga mbere nk'umukomedien umunyarwenya ati nutuzeze uyu munsi ubona byaramaze guhinduka mu byiyumviro by'abantu cyane dufatiye ku kuntu wewe wabigize umwuga nabandi bariko baraza nivyo
yego nukuri sinovuga yuko ari bibi ariko impinga yacari ndende nkuko bivuze nyene hari abantu gushika n'ubu nubwo atari benshi bakibona yuko niyo watutumiye yari karagerageza gusaba nguze mu manza ukabona ko atagacira bihaye kavuga ati ibyo bintu byawe uraza uvuge bya bijuju uraza uraba ibintu uvuga me kame rumva je nkuko nkunze kwibwira na petit frère agaciro nitwe tuzokiha nitwe tuzohindura izo mentalite bivanye n'ukungene twifata kungene utwo dufaranga tuturonse kungene tudukoresha yego tukagomba kuba abantu rero muri societe kwihi kibanza tutari dufise kuko deja urabona umwuga nibaza yuko uwo dutangurira watanga kuva kera n'umwuga w'abaririmbyi urumva abaririmbyi bafise aho bagera bafise abantu kungene bababona yumvire rero twe natwe tugenda kuvuga ibintu abantu bagatwenga urumva bo bagira ati abo bobone n'abasazi biruka urumva ariko rero nkavuga nti nibaza yuko umuntu niwe yihagaciro umuntu akamenye kumwe ne yifata akamenye ama priorite akamenye kumwe na place byiwe byo bibonetse byose kumwe nabikoresha kugira iteriteka hanyuma kuri kibere muri societe agaragara nk'umuntu muzima afite ibyumviro byiza nico rero impinga iracyari ndende ariko kamwe tworeka kuvuga yuko biratanguye kuza aho ubona amashirahamwe y'abarundi je ndibuka nkitangura yuko nta shirahamwe ry'umurundi ryumva ko ryonkoresha ngo ryimpa amafaranga ku kwezi bijya bita brand ambassador ariko urabona yuko natanguye twatangiye gukorana n'amashirahamwe azava hanze ayo mabanki ava mu bihugu bivanye ariko ubu baratangiye kubona ko ni ibintu bigomba gukorwa ni ibintu umuntu umukoranye ibyawe biramenyekana no kuvuga rero biriko birahinduka n'ukuri jewe icizere ndagifise cyane yuko imbere ari heza batoye ibanje bazoba bafise n'ukuri aho bakorera heza muri atmosphere nziza atamuntu akibafata nk'uko wabivuze ngo ibijuru canke n'ibintu by'ibiyego
kigenye nimba ntihenze haraheze umwaka ngo irurenga canke ibiri warigeze kuronka agashimwe hanyuma uhitamo kugahebera mugenzi wawe mutima rokomedia nibyo
ego yari ama award asanzwe ategurwa umwaka agategurwa n'uwitwa Cedric ni ishyirahamwe ry'ugwaruka ryitwa JS rero nari numva yuko uwo mwaka kuko je uko ndakora urabona dukora byinshi bitandukanye tugakora ama publicite tugakora ibiteramo tugakora ariko uwo mwaka barayimpaye yuki ariko ndumva uko umutima wanje n'ukuri narabibona yuko yarakoze numva ni umutera intege nk'umpetit frere yego hanyuma rero ndavuga n'ukuri ako gashimwe sinzi ibyo mwafatiye ko ni byinshi ariko jewe turabye ku kazi jewe kubwanje n'ukuri sinovuga ngo ndasuzuguye juri ya kampani ndabashimiye ariko urabye kumwe yempakise uyu mwaka muri sosiyete bivanye n'amavideo yagiye akora bivanye n'ukumwe yagaragaye yego niya ntumbero nyine gutera intege kukereka abafite frere yuko nta mabifu ahari twese dushaka gutera imbere kandi ingabirano y'umuntu nta muntu ahihagarika yego ndababwira nti n'ukuri jewe ndumva yuko ugashimika kari kuronswa mutima
mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro wiriwe Main eroje uri kaneza nakibashikirije ndabifurije kuranirwa mu byanyu no mu banyu na utaha.